Bano, ndi banya sa voice box, pame ndi tumakan da Malawi o sina siyana, pame makan di maganzo siyana siyana, pame ndale za tu, kani sude kadziko, komansu kusatele mnuko malamulo kugendela kuno kwa tu Malawi. Nelo, dabwe raso ndi mambo bile malata, amene wandi talk funa waza ndu wa Malawi kunina kuti kukoti, ndi kukaa kukumene tu mtu wama taku pezika ola kwa, kabena osala kwa pa mlandu wina uli wonse. Bile malata, mudi ya wali lu hafuna suku tuzu ula mchitudu wina, wanta amena amenyina ufulu kuno ku Malawi amene akumakakadwa amenyina ufulu koma tapansipansi akumapanga zinthu za ndale ndete likhali modzi pano panyasa voice box kuti timve kuti lero pa 4 June abire malata akulichani pano panyasa voice box.
Ine ndine Frederick Bire Malata, modzi mwa anthu amene timayankhulapo munkhani zosiyana-siyana zochitika mu dziko lino la Malawi. Apa ndafuna kuti ndiyankhulane ndi a leader of opposition Dr. George Chabonda. Ndimafuna ndiye wapemphe a Dr. George Chabonda kuti akhale munthu omaliza kuchita comment on the allegations ya corruption Malawi muno. A Dr. George Chabonda akumbukire kunena kuti anthu atawapanganira kuti apanga nkhani yokhuzana ndi chimanga ku Ministry of Agriculture anazuzika kwambiri mentally, spiritually, psychologically. He was tortured. I remember one time a Dr. George Chabonda anakuwidwa ku state center mpaka kuthamangira mu galimoto ndi kuthawa anthu akuti wakubayo, wakubayo, wakubayo. A Dr. George Chabonda adachotsedwa pa Minister of Agriculture momoti akanakhala ali pamene paja koma anachotsedwa chifukwa cha ma allegations oti anthu angobweresa ndi kunena kuti Dr. George Chabonda asokoneza ndrama za chimanga amati mezigeti. Lero a Dr. George Chabonda ndi mfulu, ndi munthu amene anapezeka opanda mulandu after some time atakhala nthawi ya itali ndipo zina lawo lidaloweratu pansi kotero kuti amene amayenera kutenga chipani cha DPP amayenera kukhala iwo Dr. George Chabonda. Koma chifukwa cha nkhani zimenezi zidawachedwesa anali ali kumakhoti, koma we thank God kuti ana pezeka osalakwa kotero kuti ndi fulu panopa chifukwa cha makhoti. Lero a Dr. George Chabonda akamabwera ndi kumalimbikitsa nkhani za ma allegations pamene akuchita kudziwa kuti iwowo anadusa mu nkhani ngati zomwezo ndi kulakwira kwakukulu, kuzilakwira iwo yeni komanso kulakwira ena. Tikukhulupirira kuti Dr. George Chabonda akanakhala munthu mmodzi amene akanakhala ovomereza kuti amakhoti ndi okhawo amene amabweresa chigamulo choyenera cha munthu. Koma ma allegations sizoyenera kumazisapota zinthu ngati zimenezi. Ndikukhulupirira kuti a Dr. George Chabonda ndi amene anapita ndi kukasumira ma newspaper ena amene amakamba nkhani zokhuzana ndi iwowo kotero kuti nkhani zimenezi a Dr. George Chabondanso anaziwina kuti ama newspaper akuyenera kuwalipira iwowo chifukwa chiona kuti amalemba zowanyazisa iwo. So siku la lero sikoyenera kuti chifukwa choti iwowo ali pa leader of opposition nkhani zawo zidayenda lero akabwere ndikumakalimbikitsa kapena umakachita support kaya ndikumatenga zithandizo ndikumapereka kwa anthu amene akuona kuti akulimbikitsa nkhani za ma allegations. It is only the court imene imampeza munthu kukhala olakwa kapena osalakwa. Akadakhala kuti a Malawi adawagenda a Dr. George Chabonda, akadakhala kuti a Malawi adawapha Dr. George Chabonda, kukadakhala kuja kunena kuti apha munthu amene anali osalakwa. Ku Ministry of Agriculture kunayaka office imene idapsha ndithu kumene koko, marizati ake sanatuluke mpaka pano. Sisi kudziwika kuti chinapangisa kuti ipsha office ndi chani. Zonsezi zimachitidwa align ndi kusowa kwa ndrama za Chimanga ku Ministry of Agriculture. Kotero kuti anthu amati zikangochitika zinthu amangoti ndi iwowo. Tsopano lero sikukakhale koyenerera kuti iwowo akakhaleso munthu mmodzi olimbikisa chipolowe, olimbikisa zi allegation kuti anthu azibwera mwina ndi kumalemba zinthu zosiyana chifukwa chonena kuti zili mmanja mwaena. Ndikukhulupirira kuti a Dr. George Chaponda akanatha kukumbukira mavuto amene anakumana nawo, kutha kwawo pandale mekumene anakumana nako, komanso kunyozeka kumene adanyozeka pamene ndi munthu woti wochita bwino, ndi munthu amene ali ndi zinthu zake zomwe yenereza, ndi munthu amene ali ndi maphunziro ake abwino, ndi munthu amene amakhala kuti amagwira ntchito mokondweretsa ndi molimbikira, komanso ndi MP wadera. Ndikukhulupirira kuti iwowo akanakhala munthu womaliza kuti azilimbana ndi kuchita support ana amene ali osakhwima pa njombo kuti afuna kuti angooneka mayina awo kuti atuluke. Ine ndikukhulupirira kuti Oliver Nakoma adasiya za activism ndipo panopa akupanga ndale zawo zoyimira ngati MP ku Chiladzulu. Ndipo ma social media mose muli zithuzi zawo zimene zikuonesa kuti akuyimira MP kumeneko ngati munthu wa DPP. Ndiye Aboni Kalindo ndi amene deile akukhala kumangolongolola ndi kumafika paja ponena kuti musakavotere MCP, mukavotere zipani zina ngakhale sakumatchula, koma antanyiwa achita kuneneratu kuti mukavotere DPP, mukavotere UDF kapena mukavotere Afford, kusonyeza kuti iwowo ali against MCP. If we talk of Akamangira, mwina amalawi nonse mukudziwa kuti Akamangira ndi amene tinali nawo ifeyo limodzi pa press conference imene tidapanga imene timazuzula azathu a concerned citizen. Ndipo Akamangira panopa akugwira ntchito ndi chipani cha Afford. Ndiye tikamanena kuti anthu awawa akupanga zinthu za ndale, zikukhala zodabwisa kunena kuti anthu azipani zina ndi amene akukwiya kwambiri koposera eni wake ma activist. Ine ndikukhulupirira kuti kumangidwa kwa Edward Kambanje ndikodandaulisa kwa wina aliyense kuti ngati activist kuti wamangidwa. Koma tikavetsera khanizo mmene zikukhalira ndekuti ndi zinthu zonena kuti anthu akufuna kupeza chilungamo, chifukwa kalata imene yachoka ndikupita ku ACB ili ngati a ghost letter imene sikudziwika mwini wake kuti ndi ndani. So ngakhale ku banki kutakhala kuja kunena kuti munthu walembera kalata ku banki kuti tengani ndramazo mwapasi akuti akuti, koma ngati sakuita trace munthu weniweni genuinity ya munthuyo kuti originality yake kapena authenticity yake ndiyotani, a banki sangatenge ndalama ndi kupereka kwa munthu. So zimene zachitika munkhani ya Akambanje zikuonesa kuti masignature anachitidwa forge. Zikuonesa kuti munthu amene anapita naye kumene koko kuti kukadandaula ku ACB wakana kuti ineyo I was not consulted, I did not even give my consent. So zikuonesa kuti the character imene inapita ku ACB ndi ghost letter, ndipo sizingatheke kuti ngati ACB afufuze kapena apitirize nkhani yawo imene anthu ake sakudziwika, ndekuti ndi zinthu zovuta kwambiri. So ngati anakwanisa kuchita forge signature, ndekuti pali mulandu umene ukuyenera kuti ufufuzidwe. Ena amanena kuti ukamafuna kuchosa chisoso cha nzako mmaso mwake uyambe wachosa chako. kotera kuti akamanje akadakhala munthu mmodzi woyamba kukhala iwo oyera kuti pamene amafunira ena zoipa kuti achitidwe zoipa kayamangidwe ndi anafunika kuti iwo achite zinthu zosata malamulo so ngati palibe kutsata malamulo sindikukhulupirira kuti munthu wanzeru bwino ukhoza kubwera ndi kumakakhala kumakachita ataki boma kuti bwanji lamanga munthu kapena kumaka kumbutsa zimene zimachitika kaya kumbuyo kuti kaya anthu amamangidwa kaya anthu amaphedwa izi anthu ambiri akhala kuyesesa kuti mwina azipanga ndi kampeni MCP potengera ndi zimene amachita kale koma kodi lero ndani mwana wa siku la lero amene angabwere ndikunena kuti MCP ikupha anthu MCP ikulanda zinthu za anthu MCP ikupanga zotere under the leadership of Dr. Lazarus Chakwera ngakhale nthawi imene chipani cha MCP chimasogoleredwa ndi John Tembo mu democracy mudamvapo mwaonapo kuti chipani cha MCP chachita zopha munthu mukaona kuti zonsezi ndi nkhani zoti zongokamba zimene ngakhale mwana wa lero amene ukavota lero amena kwanise zaka 18 musiku la lero sanga kuvomerezeni aona kuti ndi zinthu zankhamba kamwachabe chifukwa zinthu zimene zozo sakuziona ndeti maganiza kuti akambanje kumangidwa kwawo kulibeko kofanana ndi ndale ndipo ngakhale tingakhale kuti anthu tikukhudzidwa koma timayenera kuti tivomereze kunena kuti sipana chitike bwino pena pamene amakhoti akuyenera kuti aonepo kuti ngati zili zoona kapena ayi koma osati titengere mabodza kumabweresa poyera pamene ena anali nawo mugawo limene lolo enafe titachita press conference yokhuzana ndi kudandaula kwa Accosend Citizen kwa dandaulira kuti mwina mutabweresa umboni pakutha pa 72 hours ena mwa comment amene tidalandira anali ochokera kwa Oliver Nakoma kunena kuti mwaigwira ntchito mwachita bwino kwambiri mwaigwira ntchito andi ma message yake tili nawo tsopano lero akabwere ndikutembenuka chapangisa ndichani kuti atembenuke moteromo drama zomwezo zochokera ku mapoliticians zo chithandizo chomwecho chochokera kwa anthu aku opposition so tikudabwa kunena kuti aka Oliver Nakoma akupanga panopa kampeni under the ticket ya DPP ndipo zithuzi zawo zikuoneka atavala ma t-shirt ya DPP ndi lero akabwere ndikana kuti atiwo ndi activist akamangira kupanga za afford akanene kuti ati ndi activist abonikali ndo tikwadziwa amene ali akukhalira against the MCP ndi akanene kuti iwo akalemba kalata kuti ndi activist using logo ya chipani ya CSO ya akamangira ayi ndithu tiapemphe kunena kuti apewe kuyankhula chifukwa ali ndi zisoso mmaso mwawo ayambe achosaka zisoso zimenezo ziwathandiza bwino kuti ayambe kuloza anzawo chifukwa anthu amene amatenga maina kunena kuti pitani ku SCB ndekuti atakhala kuti anali ndi umboni zachiziwikire kuti SCB maina yochite act imayenera kuti imbange anthu ngati amenewa kusonyeza kuti iwowonso ali ndi kufunira zoipa anthu ena kuti akhale pavuto tsopano lerolo ngati iwo achita zinthu zosayenera zinthu zosasata malamulo ndi wina azikabwera ndimakati ayi koma mmasuleni amene kodi malamulowo azikomera anthu amodzimodzi azikomera anthu okha amene ali ku opozishoni anthu amene ali kuboma sazimakomera alibe marights awo onena kuti athaso kufuna kutetezedwa ndi apolisi a dziko lino la Malawi akhoza kufuna kutetezedwa ndi ma law enforcers ayi ndithu vomerezani kunena kuti pamene pavuta zinthu tizinena kuti apa pavuta pamene pali bwino tizipayamikira kuti apa pali bwino koma kumwera ndi kumayankhula zochuluka ndi kumalemba zathu zosadziwika bwino ndi chibwana chonena kuti anthu siku lina akhoza kukhala osatikhulupirira ine ndine Frederick Bire Malata.